Sama sama xol bi neexa 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 neex nuur sama xol bi neexa neex oo seen gawla yegsi na merci.
Thank you. Thank you.